Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Ayike usenzile umsileko indaba ixoxwa ngezithombe zikhona. Mayeni nomsileko uthi la bashutha khona ubengazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzogcina seyithenga le ndawo. Zikhona ke izithombe. Esikamayeni nobaba umsiliko akafakanga iminyaka ukuthi ke zintathu ubese mhlawumbe zizoba ningana ngoba besifuna ukuzuma in khona besifuna ukubheka phakathi lapha ezithombeni ikhona nje indaba esifuna ukuyiqeda lapha ngezithombe kodwa ke ngoba zintathu yibo kuphela sizoma kanjalo ngoba useqalile ubaba umsiliko ufaka izithombe ukusho ukuthi useya reflect sisizolindela nezinye. Ngiyayithombe zingabi khona. Akekho umuntu ongenazo izithombe zakudala, akekho. Bengangabanazo kodwa ubaba umsili kunazo ke. Ngoba phela zinaye zonke izithombe, uyena uhusband. Nina-ke ningafiki la ngithi, iy'ndaba zabantu nge-TV show. Lana-ke osibonayo esidala, masekuthi ku-TV. Bese be-renew, ngoba phela khona omunye ozothi hawu, sabona nje u-TV kanti useshade imishado emhlophe emngaki. Hhayi, ku-TV base bevuselela. Ngoba-ke bayenza kanjalo abanye. Kwasekuthi-ke, uMacele naye futhi zikhona iy'thombe zamacele siyayitholela ku-social media. Nangesikhathi futhi kuvezwa u-season 6, kuvezwa u-20 years, bayiveze indala, ngiyifakile-ke. Macele sibonile indaba yakhe ephuma lapha yakacele ku-season 3. Sasimenyiwe ngoba kwakumabonakude. Nomayeni sasisimenywa futhi ngoba kwakumabonakude la sebenza khona lo wesiZulu. Lona umshado wokugcina. Oyi-step sokugcina. Lo wathi umseleku-ke, hhayi ke, ushuthi-ke ngempela sebengapha. Kamsileko. Bengifisa ukubuza ke ngisaveza lezi zithombe zakudala uzoyibuka kukhona ofike ne-comment yokuthi asibuke ithando nesithembu ngeso lesithembu. Bengicela ukubuza ukuthi ngeso lesithembu kuyafana yini unkosikazi nengodosi noma isiZulu esisala kulaba abangashadi isithembu leso ngoba ngesiZulu ikhona ingodosi angazi ukuthi mhlambe isithembu sona masiba khona siyakhansela yini ingodosi masukuthi ngoba kuyisithembu sekuyamakhosikazi kwilevel efanayo angithi ngesiZulu makuba neyigaba sekushiya ukuthi ulotsholiwe uhlale lapho ekuseni ulotsholiwe kuqhubeke ngibuza nje kahle ukuze mhlambe nabanye becacelwe ngoba phela ngesiZulu lana siyafunda ngeso lesithembu isiZulu asifani yini isintu ngoba la makhanjwa imicimbi mhlawumbe kuyashiwo ukuthi hayi ingodosi kabani beyenza ukuthi ngoba yilowo ungakabi nenyongo yasemzini ungakabi nebhokisi ehlele emzini. Mhlampe ungakabi nendawo la kufike kwathiwa abakabani abahlali lana noma abakabani bayohlala la. Lowo mshado lowo kunyawazi, lowo mshado ofike ekuseni, angazi-ke ngey'godi. Noma isiZulu sihamba ngey'godi, noma ngeso lesithembu, isembu siyakhansela yini ingodosi. Angikhulumi lana ngabantu mhlampe ababambisene isikhathi eside okwaba nokuhlalisana isikhathi eside ngibala umshado indaba yankosikazi nengodosi ukuthi-ke ngeso lesithembu awasebenzi indlamathemu awekho ngoba-ke isiZulu lesi esinye sisazile uyalotsholwa kuqhubeke uzufike-ke la abantu bakini bekulethile lapho emzini oganela khona noma la ozoshada khona. Ngalelo langa kuzoba khona inkomo ehlatshwe kuloyo muzi. Nakini futhi la usuka khona isuka ikhona inkomo ehlatshiwe.
ngoba uthi bebuya laba ababuya ngale beyithole futhi le abasuke bephelezwe mhlawumbe mangabe amantombazane kanye nomama benikwe le ngoba inkomo iwa ngapha nakho lokho bayazi abazwi ukuthi kwenziwe ilani. Mase kuba khona leyo nyongo ekhona. Kwileveli ke yokuba unkosikazi or amakhosikazi ngeso lesithembu, ingodwesi iyakhanselwa. Ngoba phela manje olotsheliwe noshadile onoganile bayafana yini. Angisusi ukukhuluma, ungayithathi ngokukhuluma, sidinga impendulo and ngiyacela nalaba abajwayele ukukhomenta kule-channel ngoba iyakhula, nizame ungayilahli inhlonipho. Kule-channel suke sixoxa, asizi ngochuku, mhlampe nje kuleyo izolo, nanamhlanje bengilobo ngithola amakhomenti engiwadelethayo ngoba nenhlamba and ngiyaqala yazi guys kade ngimcela angaka bekwenzeka before ngalobo ngikhuluma njalo ukuthi kule channel asekuthuka inhlamba. Mhlampe kungenzeka ukuthi abantu esikhuluma ngabo khona into abadinayo abayenzayo. Bekuyindaba le yasibindi novuyo nobani ngilobo ngithola le comment hayibo guys into engakwazi ngisho ukuyibiza ngomlomo wami. Angikwazi mina ukukhipha lelo gama. So ngiyacela kwezinye izinto ngisuke ngibuza ngempela for clarity ngoba khona abanye abangazi nami ngisuke ngingazi. Mase kuse futhi-ke abanye abasazi isiZulu njengathi. Manje mase ufika lana engathi angigazi ngeke. Ngicela ungezi ngentukuthelo. Yiza ngokuthi nje sikhuluma nge-TV show. Siyafunda kokunye. Ngoba mase siyifaka kwisintu. Sesilapho ukuthi isintu-ke sithi isiZulu sithi unkosikazi nengodosi kuyafana yini kwisithembu ngeso lesithembu ngoba phela asinalo iso lesithembu. Lona futhi obekubala lokhu ubekubala hlampe efuna ukusikhombisa into ethile. Nathi-ke sesilapho-ke ukuthi-ke uma sekuyisiZulu sesihambisa-ke ngomugqa wakaZulu. Ingodosi nonkosikazi labantu bakwileveli efanayo yini. Thank you nge-support. Ngiyaxolisa nje ukuthi mhlawumbe le video ngiphindaphindile. Sengididiswe yile nto yenhlamba. Ngiyacela. Hayi inhlamba. Ngiyacela. Nabantu futhi nje sikhuluma ngabo angingazwakali sengathi uyathuka manje. Ikhomenti asifundi nje sizwe. Ngiyazi phela ukuthi eyi. Yona leyo fanbase nakho ukufaka umoya ukuthi ziyakhala-ke siyamthuka angikwenzi lokho nhlobo guys angikwenzi. Thank you, bye bye.